Nasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu ba muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane igenino ga mu gihugu c'u Burundi n'amakuru agaruka ku bisata bitandukanye ayarabana na politike inkuru zirabana n'umutekano ibi babiriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi makuru yose tuvana mu masoko yacu. Ayo makuru tuyatoretswa no mu rwego rw'abamenyesha makuru bakorera irya nino bakaturungikira na jwe nkatunganya nkayagushikiriza ingingo imwe imwe ayo. Niwe wifuza kurajubara natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza fyonda kuri sabone kugira dushize kwa inkuru urajuba mu bambere bashikegwa nazo. Amwe mu makuru ariko aravugwa cane ngira tuyatangurire ku nkuru y'umubabaro hari umurundi yicuwe mu gihugu ca Zambia. Uyo murundi urupfu rwiwe rukaba rurimwo igipfungu ngira tugaruke kuri amwe mu makuru twamenye inyuma y'urupfu rw'uyo murundi ndetse n'ico bacivyinyegeje inyuma. Inkuru iva mu gihugu ca Zambia ibabaje ivuga ko umurundi yitwa Christophe Nimbabazi akaba yaragandaguwe irusaka mu gihugu ca Zambia. Umuryango w'abarundi baba muri Zambia uri mu kigandaro inyuma y'igandagurwa rya Christophe Niyombabazi. Umurundi yari muri ico gihugu ca Zambia nyene. Christophe akaba yari umudandaza irusaka muri Zambia yagandaguwe mu ijoro ryo kuwa gatanu atashe ku murugo iwe ruri hafi yaho yakorera hitwa kuri 10 miles bus stop. Ivyo vyo kugandagura abantu barashwe ntibimenyerewe cane aho muri Zambia. Abarundi rero baho barifuza ko homenyekana uwabahekuye. Icatangaje benshi nuko babona ko abamwishe batarondera amahera ahubwo bari bafise intumbero yo kumwaka ubuzima gusa. Christophe Niyombabazi yavuka mu ntara ya Bururi komine Bururi zone munini aho bita Mugatanga asize umukenyezi n'abana babiri. Turahodeje umuryango wabuze n'abarundi bari muri Zambia. Iyo nkuru rero y'umubabaro ivuye mu gihugu cya Zambia twagira tubanze tubashikirize ariko no mu yandi makuru avugwa ijya nino ngira tugende tuyagaruka ko ingingo imenyemenye ukwayo. Reka mukanya duhejeje kuri kirumenyesha makuru akorera i Bujumbura mu makuru yaduturukanirije yose turaza tugaruka ku bindi bivurwa muri politike ndetse n'umutekano.
Amahoro iwacu, amahoro iwanyu, bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Ibikorwa by'ishyirahamwe Alliance in Motion Global byarahagaritswe mu gihugu cyose cy'u Burundi, bikaba biri mu itangazo ryasinywe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Impamvu ngo ni uko ikora ibitandukanye n'ivyo yiyemeje, amwe nk'ishirahamwe ridahaniye inyungu z'amafaranga, ahandi nk'ishirahamwe ry'ubudandaji ibinyuranye n'amategeko. Igiteramo cari categuwe kuba ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 33 Gitugutu categuwe na Hungiza Yves batazira DJ Sevi, ashikiriza ko kitakibaye ku mvo z'uko ataronse uruhusha rwo gukoresha ico gitaramo mu gisagara ca Bujumbura bivanye n'ingingo zashizweho na Leta y'u Burundi zo kugwanya umugera wa corona. Umugabo yari yafatiwe muri zone Maramirundi mu ntara ya Kayanza. Umugabo yari yafatiwe muri zone Maramirundi akaja gufungirwa ijene muri komine Kabarore nyuma yo kwagirizwa kurarana umunyeshure yararekuwe kuva ku munsi w'igenekerezo ya 22 Gitugutu uyu mwaka turimwo, nyuma yaho basanze uwo mukobwa yibungenze. Haciye hafatwa ingingo yo kwirukana uwo mukobwa nyuma yuko basanze afise imbanyi kugira ngo ntabere akarorero kabi abandi banyeshure. umuyobozi w'indero umuyobozi w'uburimyi ubworozi no gukingira ibidukikije mu ntara ya Kayanza aremeza ko imbuto z'imboga hamwe n'ibikoresho byo kuvomera ibyo bitegwa byaduze ibiciro bikaba byatewe ahanini n'ikiza cya coronavirus agahamagarira abarimyi kuba barakoresha ibyo bafise mu kurindira ko ibyo bikoresho bisubira kuboneka ku ruhande rw'abarimyi bo bafise amakenga ko bizotuma umwimbu w'imboga ugabanuka mu ntara ya Mwaro komine Nyabihanga abanyagihugu bagiye kuronswa amazi meza aho ibikorwa byo kwimba ibinogo by'amazi forage biriko biraba ku mutumba gatwe kandi igikorwa kizobandanya no ku yindi mitumba yo muri iyo komine ya Nyabihanga nk'uko byemezwa n'ujejwe igisata c'amazi Philbert Manirakiza ishyirahamwe Energie des Eaux Burundi yiyemeje guheraheza ikibazo c'amazi aho batanguriye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho igikono gishasha cubatswe mu gasenyi kizohora giha amazi amakaritsiye y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura n'amazi azanana mu rugazi inyamurunga mu vyizwe mu nama nshikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu yarirongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye harimo umugambi w'itegeko ryo gukuraho uburenganzira bwo gucukura nikeli n'ubundi butare bijaniranye mu gace ka Musongati rwari rwahawe ishirahamwe BMM canke Burundi Mining Metallurgy International Ubutaliyano bwaraye buronkeje ishirahamwe Fondation Bonne Action umugira neza rirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ingabire y'ibikoresho byo kwa muganga bigizwe n'ibitanda byo kubagirwa ko agakoresho ka anestezi ibitanda by'abagwayi imatera ivyuma byongereza impwemu n'ibindi byose hamwe bifite agaciro kangana n'ibihumbi ijana by'amadolari y'amanyamerika aho byatanzwe n'ubujejwe imigenderanire y'Ubutaliyano n'u Burundi ishyirahamwe gishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango ABUBEF mu itangazo ryashyize ahabona yategekanije isekeza imenyesha ko yategekanije isekeza ryo gupima no kuvura ikoresheje uburyo bugezweho ibimenyetso mburizi vya kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko izobera mu kigo ca ABUBEF kwijabe kuri Avenue de l'Imprimerie inomero 25 muri zone Bwiza komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura iyo sekeza rizotangwa kugenekereza 28 isozegwe kugenekereza 30 gitugutu kuva isaha 2 gushika isaha 6 z'umurango kandi abazokwitura bazokwakirwa ku buntu bisabwa ko uba uri umwigeme canke umukenyezi ufise imyaka 30 n'irenga kuri uyu wa kabiri mu nyubakwa z'ikigo ca kaminuza Lumiere iri muri quartier Mutanga mu gisagara ca Bujumbura hahimbarijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU aho mu guhimbaza uwo munsi ubuserukizi bw'amashirahamwe 13 asanzwe yegukira iryo shirahamwe mu Burundi yayatunganije ikiganiro gishimikiye ku bushakashatsi nk'imwe mu nkabuzo z'iterambere mu nyubakwa z'ikigo nk'imwe mu nkabuzo z'iterambere kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe Gride ifashwe mu mugongo na Care International Burundi yatunganije inama yo kurabira hamwe uko umukenyezi aserukiwe mu nzego zifata ingingo ifashwe mu mugongo na Care International Burundi
baratunganije inama y'umwirimburo wo kurabira hamwe uko umukenyezi aserukiwe mu nzego zifata ingingo n'uruhara rwiwe mu ntara ya Ngozi, aho iyo nama yari yitabiriwe n'abaserukira abandi bakenyezi mu bisata bitandukanye muri iyo ntara. Mu byashikirijwe harimo ko abakenyezi ngo badaserukiwe ku rugero rushimishije mu ntara ya Ngozi no mu gisa yaba mu ntwaro yaba mu gisata c'amagara y'abantu, kandi nguko igitigiri gito kandi ngo uko igitigiri gito c'abakenyezi baserukira abandi ukigenda kigabanuka buke buke, kuko ngiyo hagize umukenyezi akugwa mu mabanga akenshi asubirizwa n'umugabo muri ico kibanza yararimwo. Ahanini ngo niyo mpamvu bituma uruhara rw'umukenyezi rutaboneka neza mu nzego. Ni itangazo ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwasohoye bumenyesha ko ikibazo abaganga n'abaforoma bari biteguriye kuzokora kuri wa gatandatu 30 gitugutu uyu mwaka turimwo cungurujwe bivuye ku kutumvikana ku matariki, kikaba cungururijwe ku igendekerezo rya gatanu munyonyo uyu mwaka turimwo isaha 2 z'agatondo. Rero ngo bashoboye gutogwa ngo bazokora ico kibazo biyandikishije mu makomine, imigwi yo gutanga ubuzi ku ma district sanitaire izabamenyesha aho bazokorera ico kibazo. Tutandukire amakuru y'inkino. Jean-Baptiste Alaise afise inkomoko mu gihugu c'u Burundi agiye guserukira igihugu c'u Burundi inyuma yaho igihugu c'u Bufaransa yahora aserukira mu mikino yo gusimba ariyo saut en longueur butamuhaye amahirwe kuja mu nkino z'isi z'abamugaye ziheruka kubera i Tokyo mu Buyapani, aho we yabifashe ko ari ingingo ya politike kubera ko yari yanamenyesheje ko ashobora guca abihagarika. Ngomenya ko Jean-Baptiste avuka mu ntara ya Muyinga niwe yashoboye gusimba harehare mu mateka y'isi yose mu batarenza imyaka 23. Mu nkino za basketball umugwi wa New Star wafashe urugendo werekeza mu gihugu cya Tanzania mu gisagara cya Dar es Salaam, aho bagiye gukina inkino za bal zatanguye kuva kuri uyu wa 26 gitugutu, ikaba yatwaye abakinnyi nije imbere Gael Forestier, Sabimana Hervé, Chibangu Yannick, Kabura Rodrigue Arias Mbui, Ishimwe Clovis, Bose Kelly, Nyonganji Loris Bertin, Dikumana Landry, Ninina Hadzugwe Patrick Arias Pididi, Ziraiganwa Davi, Kavakure Brian, Ngenzahayo Malik, Ekiru Paul Ereng, Nandagijimana Ori Jordi. Bakaba bajanye n'umumenyereza w'umugwi Urunani Patrick Richard Ngwijuruvugo azofashanya n'umumenyereza mukuru wa New Star Christian Nshimirimana. Ishirahamwe ry'urukino rwa handball i Bujumbura ryasohoye ikirangamisi cy'ihiganwa rya tournoi d'ouverture, aho ku munsi wa gatandatu hazokinwa inkino zitanu ku kibuga cya Sesinga, ni ukuvuga Brothers izohura na Golden, Intwari bahure na Ambassadeur, Rukinzo bahure na Friends. Ku kibuga cy'ishure SOS naho SOS izohura na Galaxy, mu gihe Muzinga izohura na Eagles. Mu nkino zitanu zizohuza imigwi cumi, imigwi itanu niyo izoronka uburenganzira bwo gukina igice gikurikira gushira ko umuguzo wa watsinzwe buke buke. Umunyegori w'umurundi Marc Arthur Arakaza yaraye asinya amasezerano n'ikigo Pelican Agency kiri muri Turkiya kugira ngo kizoshobore kumuronderera isoko mu migwi izoba yamushimye akaba yasinya amasezerano y'imyaka kugira ngo ico kigo Pelican Agency kizohore kimuronderera isoko mu migwi izoba yamushimye. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.